Somali guy, will Somali police ka ahayan. Will Somalia halka boolisku haystaa marka